Kuwi Wengkom. Bisha on the beat.
Tare 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 tare. Moro na ba. Tare 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 tare. Maren kadi. Tare tare tare. Mana JM star. Tare tare tare. Ismo.
Willy Willy my man. Omega million.
Nega.